Mandi bulise kune batandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuleke lapha ke umbuzo omile uthi yagqibelanini na iKaizer Chiefs ke ibe ngunumber one nje apha ke phantsi kwe-DStv Premiership kwilogi yeli loMzantsi Afrika noba ke ayidange yathatha cup yagqibelanini na ukuhlala phaa encochweni ngumbuzo ke lowubuzwa phaa ngoloo ndaba ubuzwa phaa ngabathandi ke bebhola elikhulu apha ke eMzantsi Afrika. Loo nto ke yakuxela into yokubana ke iKaizer Chiefs kusekude ebhakubha abaphulaphuli ngoba ke uzawuthotha ukujonga uba iKaizer Chiefs phaa ngomgqibelo ibiphumelele ibizawulala phaa ngunumber one bizawuba ngentla phaa kwimamelodi Sundowns. Endibona into yokubana ke abathandazi nabathandazileyo ke kwenzeka into yokubana ke ingaphumeleli okanye ke ngamaphutha wayo iKaizer Chiefs senze into yokubana ke ingaphumeleli kona kona bibiphumelele ibizawuhlala phaa encochweni phaa kwiSundowns okanye ke apha ke kwiDStv Premiership. Nikhumbule ke into yokubana ke iKaizer Chiefs yagqibela ke ukuhlala encochweni phaa ngo-2020 baphulaphula ke ngoSeptemba xa iKaizer Chiefs apho ke yayikhoutshwa phaa nguMiddendorp apho ke akhokhela kakhulu amakhosi ayoyiphuncula ke iligi kumzuzu wokugqibela nalapho ke ebethwa sisimo ke sokuqala ke kwe-COVID-19 apho kwenza into yokubana ke iitim ezininzi maziphuma kuvalwa iligi kuphunyulwa xa sekubuyelwa ke kwabuyelwa ke iplayers ke zi-unfit kakhulu noko kubanjwa phaa naphaa kudityaniswa phaa naphaa. Uba ndiyakhumbula kakuhle iimetshi zokugqibela uAkpé wayelimela umfana omdala futhi ke noyitumeleyo mkhulu wehlele elimela unyaka lowoko umfana omdala engakaphili kodwa ke waye wabona uMiddendorp into yokubana ke ngcono konyula ukhune phaa kwi-injury ekhona ke uBruce Fuma. Into athetha ukuthi uBruce Fuma ke wayengasixhomanga isandla wayengamthembanga kuMiddendorp into yokubana ke umsebenzi wangawenza ugqibe waye wayithatha ukhune ke engakaphili wathi magqibezele imeshi kulapho ke nawo amakhosi ke aluze iimetshi zokugqibela. Lapho ke iKaizer Chiefs ke yaxakwa phaa iBaroka lapho ke iKaizer Chiefs yaphunculwa phaa ngumfana ke kaGeorge Maluleka wayishiya ngomzuzu wokugqibela wayishiya ke iKaizer Chiefs ikhedamile wemka uGeorge Maluleka ojoyina phaa iSundowns ngomnye ke owatheza iKaizer Chiefs amandla umfana omntwana ngoba ke ngomnye kwe-midfielders ke ezasisefomini ke phaa ngalanyaka besisathi ke masilele telethuphe ke ngokukhokhela ke kweKaizer Chiefs phaa kunumber one bayagqibela ke phaa ngo-2020 phantsi kweMiddendorp. Uzothi gango kwabafana abadala abakahlala encochweni uthi kumbuzo yagqibanene ngaba na kule season iKaizer Chiefs na ayizikwazi into yokubana ke ikhwele ke ikikhokhele kancinci phaa ngaphambili noba ke ayidange yathatha cup. Ndifuna ke ndivengani ke bawaphulapha into yokubana nina niva njani icinga njani ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.